Uwinjo jodalaw. Ka ng'ato odhi osiptal, to thiedhe. To kaka ing'e ni ng'ato chango opogore, ichango ga mopogore. Mano e wach matieko. Nitie ng'ama kochango. To mondo ing'e no chango ka en wat niti neno kaka osechako ng'iyo nas mawuothe osiptal kanyo. Odwa namba ne. Mano ing'e no osechango. Nitie ng'ama kochango to wuok gi ng'wech nyaka e kanisa. To wacho ni Jehova, igola kama lich. Nitie ng'ama kochango to wuok gi ng'wech nyaka kuma jaode nitie. Mama ni tok yani kawuono miya discharge. Ere go. Chango mar ji otimore nadi? Tugore. To kise chango, for example, kawuono waiko ne nadi. Ok inya 6 months later ting'iso wania. Ne paro ni le nadi ni? Ne okotho. Waduoke ura ne wagole bur, waduoke mochari, duoke osiptal mondo dhi onona ne kabe notho adier. Ok nyal timore. Emomiyo adwa jiwo chunyi, in ma pod iparo ni nitie gima nyalo timore e yiero mane osekalo cha. Ino is gone. That thing is gone. Pok notimore ni president moro osebet gi pier e kom, kasto ni koro ng'ato biro mogoli. Omiyo bed gi mano to wachanuru ni kosetimore kamano ma next ya to koro wayudo nang'o. Mano is the bigger thing. Nikech ka jaluo bed president to kata an osele tich matiyo ni apani do miya maduong' maloyo man go no. Nikech ma jaluo koro wan e sirkanda wanya wan jowany. To kapod mayuago ma mano osedhini to ata kweru ka chieng' moro do timre tambu luonga adwa nene gi wang'a kasto awacho ni akwau ng'uono ni I was wrong. But for now, I think I'm right. God bless you all, ambassadors team. Kuyeto, it will be bad for me. Maoka recognize you. Mbele Uganda, kichunguruka mountain. Ambassadors team, surasuda mbele. Kama inti, jotend ambassadors. Ambassadors is like everybody. But jotend ambassadors, just come forth. Kuyeto, kadwane, gine, obi odage. A sirkal mar William Samoei Ruto in the next few months udhi neno ka the following areas first 14 kasto wadhi medo ma next. Ogenga primary Kanyangwara, Kitare, Keyo Nyang'wen, Nyandolo, Kolweny, Karateng, Inatela, Shalom SDA, Riwo SDA, Kauma, Kabongo, Kotion DT, Anjech, Ponge, Adega, Jobagre, Osogo. Those areas idhi kele stima mag 200 poles per area mitero nyaka od lum. Mano gima ne wasetieko mosekal budget material ema bedo prokiwa to timore. Ka watieko mago to wadonje the next lot. Mana tamo ng'ato tiyo tije. Dong ji nywaka nywaka. E ng'ato timo matin to wadgi bete mare nadi? Timo matin to koro ka jotelo te ywayo kamano to tich bedo mayot oganda neno maber. Koro samoro kunena ka tim achiel ariyo ok akompit gi jotelo mantie. En yamba tiyo gi influence na kama tiye mondo jothuru one ang'owa? Maber. Pastor Newton, mano debate marach e mbele Nyasaye. En wach maber. Erokamano. Koro finally the church, wagonu erokamano. Kana biro ka chieng' ma okwongo, Bishop, your church was here. They prayed with us, we planned with them, and you have remained true to the family nyake sechegi. Mama, koro kata ki ikuyo to ingi chero maten. Erokamano. Nyak. Apa ni weche mane uwacho ge nya dendi na muero ruo cha koro bro tie ko kiuno kama ano si e pega gi okawuoga gi monde gi am jatelo mo kuoga gi monde jumu monde gi nyaka nyada ema wuoyo go nikech ka wuoyo kwa gi to mana kalo kio. May God bless you and give you long and good life for all the role you played here. Asante sana.